sobajabulisa ubatshela ukuthi izinto sezifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabakhindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhandashisa biza abantu bethu sibajabulisa ubatshela ukuthi izinto sezifikile sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile phela mina mele ngabe dala sengifile esh bheka ngena la ngidripile siyabakhindezela bazolala bazwile senzela nokuthi next time bangaphinde samavandala bokhandashisa khandashisa khandashisa ele stofini bayithandishisa BLNS ama action figure amavandala bokhandashisa khandashisa khandashisa ele stofini bayithandishisa BLNS ama action figure samavandala bokhandashisa khandashisa khandashisa ele stofini bayithandishisa BLNS ama action figure amavandala bokhandashisa Kandashis, Kandashis, in a stofine by Tandishis, BLNS, some action figure, some of Vandal, Kandashis. I'm a big five for my animal. Tina maskena woke muntu shona pants. Eish. Mina ngimode jontshi imali. Rebetila cards. Sama big five for my animal. Tina maskena woke muntu shona pants. Eish. When I Austin pa. Talking, you can't do nothing. Zenzin dota usese ngani. Uyazile keke lipa go ban. Eish. Kulumela pants. Hamba na maboza bahamba nenkabi. Ken kungavele phume something. Loko kusho ukuthini mara fede na uyazi. Awubizwa abantu bethu sibajabulisa. Ubatshela ukuthi izinto sezifikile. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile. Phela mina mele ngabe kudala sengifile. Esh. Bheka ngena la ngidripile. Siyabakhindezela bazolala bazwile. Senzela nokuthi next time bangaphinde. Samavandala bokhandashisa. Biza abantu bethu sibajabulisa. Ubatshela ukuthi izinto sezifikile. Sibonga uNkulunkulu ukuthi usasigcinile. Phela mina mele ngabe kudala sengifile. Esh. Bheka ngena la ngidripile. Siyabakhindezela bazolala bazwile. Senzela nokuthi next time bangaphinde. Samavandala bokhandashisa. Khandashisa, khandashisa. Ele stofini bayithandishisa. BLNS, I'm a action figure. I'm a vandal, I'm a kandashis. Kandashis, kandashis. In a stofine by tandishis. BLNS, I'm a action figure. I'm a vandal, I'm a kandashis. Kandashis, kandashis. In a stofine by tandishis. BLNS, I'm a action figure. I'm a vandal, I'm a kandashis. Kandashis, kandashis. In a stofine by tandishis. BLNS, I'm a action figure. I'm a vandal, I'm a kandashis. We'll be right back.